Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'u Burundi. Izina ry'uwanje ni Felisiano Bankubuka, muramenyereye mu kiganiro nyibutakaranga. Ikiganiro cy'uyu munsi tugira tuganire ku bijyanye n'iki gitegwa mubona ngaha. Sinzi ko mwari musanzwe mukizi, iki cyitwa agapiripiri. Aka gapiripiri rero ni agapiripiri kama ako bita ushara, kuko hasanzwe hari n'akandi gapiripiri kaje kava hanze kiburungushuye kameze nk'urutore ariko bita piripiri mbuzi. Muti none rero tuganira iki agapiripiri bita ushara kari kamaze iki mu buzima bw'abarundi aho hambere? Ubwa mbere turavuga ku bijyanye no gufungura aka gapiripiri. Aya mababi yayo uko muyabona, abarundi bo hambere barayakoresha nk'imfungurwa, barayasoroma hanyuma bakayateka. Bamaze kuyateka rero barayafungura, n'imboga muzindi ziraryoshe. N'ubu uwuzisoromye akazifungura ziraryoshe cyane. Ubugira kabiri barakoresha ipiripiri mu kuyifungura, bafata bene utu dupiripiri duhiye utu bakamanyagurira mu njya cyangwa bakavungura bagasigokorerayo, hanyuma bagaheza bagafungura. Baca bavuga rero yuko ibyo kurya biryoha cyane, umuntu ariko arabirya akagira akayabagu. Hari n'ubundi buhinga bakoresha bamaze kuyisoroma barayisya, hanyuma agafu kayo bakazoza bakamemera ku mfungurwa. Nuko rero ingene baheza bakagasya imiziro yabyo nibyo tuzoganira mu kiganiro kizokwirikira. None rero mwese mukunda imico n'akaranga by'u Burundi, ndabashimiye kuri iki kiganiro twariko turayaga turi kumwe. Tuzosubire mu kiganiro kigira kabiri tuyaga kandi ku bijyanye n'iki gitegwa bita ushara, agapiripiri ushara. Murakoze cyane.